Mahlambi unalo ufifi lwalento ndiza kuthetha ngayo namhlanje. Kodwa iyona nto ndifuna ukuyenza kukuba sicacelwe ngolu phawu lubizwa ngokuba square root. Ngoba ngamanye amaxesha luye lubhide. Umzekelo masithi ukuba uno-9 ongaphantsi kwe-square root sign. Xa uyifunda le nto uzoyifunda ngohlobo loba si-square root sika-9. Ukuba ubona inani ngaphantsi kolu phawu, le nto ithetha ukuba sine-square root sikadibanisa. Loo nto ithetha ukuba sifuna i-square root sika-9 esinodibanisa. Okokuqala, le nto ithi square root ithetha ntoni? Masiqale sizame ukuchaza loo nto leyo. Ukuba unenani elingaphantsi kolu phawu, umzekelo, i-square root sika-9, sifuna inani othi xa ulinyusa ngo-2, umzekelo xa usithi u-x onyuswe ngo-2, lisinike u-9. Siyayazi ukuba i-square root sika-9 sinamanani amabini azi-root zayo. Sino-3, sino-tabatha 3. Kodwa ukuba siyajonga apha phambi kolu phawu lwethu, siyabona ukuba akubekwanga phawu, umzekelo akho dibanisa okanye thabatha. Loo nto ithethe ukuba xa isibalo sethu sibekwe ngolu hlobo, sisithatha ngokuba sifuna amanani anodibanisa. Loo nto ithethe ukuba sifuna i-square root sika-9 esinodibanisa, esiza kuba ngu-3 ke kule meko. Kodwa ukuba ufuna esinothabatha, kuzofuneka ubeke uthabatha phambi kolwaphawu lwethu ukwenzela uzofumana impendulo engutabatha 3. Ukuba ufuna uzidibanisa zombini ezimeko, kufuneka ubhale phambi kolwaphawu lwethu lwe-square root, ubhale ukuba dibanisa okanye thabatha square root of 9. Ngolo hlobo ke uzofumana impendulo engudibanisa okanye thabatha u-3. Ndiyathemba ukuba inicacele le nto eliphawu bahlobo bam. Kodwa eyona nto ndifuna ukuthetha ngayo yigraf. Masithathe igraf ethi u-y ulingana ne-square root sika-x. Masijonge ukuba le graf inxulumana njani negraf ethi u-y ulingana no-x onyuswe ngo-2. Masibeke u-y olingana no-x onyuswe ngo-2 kweli cala lingasekhohlo. Kwenzele siza kuqala ngaye. Ukuba sinalo ixesha, siza kuthi sizame ukujonga ukuba yintoni ebangela ukuba i-graphs zethu ngamanye amaxesha sizibone zinyusiwe okanye zasiwa ekhohlo nangasekunene okanye zenyuswa zasiwa phezulu nangasezantsi. Okokuqala, masiqale apha ke bahlobo bam. Masizobe i-graph ka-y olingana no-x onyuswe ngo-2. Into masiyenze, masikhethe amanani ka-x azawuthi asinike indlela lula yokuthi sibone unxulumano phakathi kwezi graphs zombini. Masithi mahlambi u-x xa engu-0, sikweli cala lale graph ithi u-y ulingana no-x onyuswe ngo-2. Sino-x ongu-0, u-x ongu-1. Xa u-x engu-0, u-0 onyuswe ngo-2 usinika u-0. Xa u-x engu-1, u-1 onyuswe ngo-2 kwakhona naye usinika u-1. Xa u-x engu-2, sifumana u-y ongu-4 ngoba u-2 onyuswe ngo-2 usinika u-4. Xa u-x engu-3, sifumana u-9 ngoba u-3 onyuswe ngo-2 usinika u-9. Masenze siqhubekeni, ndifuna sipheleni pha ku-x xa engu-4. Xa u-x engu-4, sino-4 onyuswe ngo-2, u-4 onyuswe ngo-2 usinika u-16. Ukuba uyayijonga nje le nto, uyabona ukuba isinika igraf esiqhelileyo usebenza ngayo. Masiye kweli cala likwa-x lika-y olingana ne-square root sika-x. Into masiphinde siqaphele kwakhona kulaa nto bendiyicacisile ekuqaleni, akukho phawu phambi kwephawu lethu oluthi square root. Loo nto ithethe ukuba siza kujonga eli cala lino-x onodibanisa kuphela. Xa u-x engu-0, sizofumana bani? uy ongu 0 ngoba i square root sika 0 ngu 0. Xa u x engu 1 sizawufumana bani? Sizawufumana 1 kwakhona. Xa u x engu 4 sizofumana u 2 ngoba i square root sika 4 ngu 2. Kwakhona xa u x engu 9 uy wethu uzokuba ngubani? Uy uza kuba si square root sika 9 esingu 3. Xa ke ngoku u x engu 16 kwakhona sizofumana uy ongu 4. Xa ujonga apha unxulumano okanye eyona nto ifanayo okanye esinothi sizinxulumanise ngayo ezi graphs zimbini kukuba ukuba uyajonga uyabona ukuba uy no x batshintshene. Ngoba ukuba ubunokuya pha kuy olingana ne square root sika x, ukuba ubunonyusa amacala omabini ngo 2, ubunofumana uy onyuswe ngo 2 olungana no x. Loo nto ithethe ukuba nje amanani ethu avele aguqulana atshintshana, uy waba ngu x, ux yena waba ngu y. Yeyona nto inxulumanisa ezi graphs zombini. Enye into ebalulekileyo ekufuneka siyijonge yinto ebizwa ngokuba yi-domain. I-domain yinto esinqandayo ukuba siphele phi ku-x. Umzekelo apha i-domain yethu siye sayinqanda ukuba mayithathe u-x onodibanisa kuphela. Yi-domain ibizwa ngokuba yi-domain ke loo nto leyo. Masizobeni ezi graphs zombini. Ndiyathemba ukuba mahlawumbi ninalo ufifi lokuba ezi graphs zizokuba njani. Masizobe ke bahlobo bam, sizoba kwelacala lika x onodibanisa no y onodibanisa. Eli cala libizwa ngokuba yi first quadrant. Ndiyathemba ukuba siyayazi ke lento leyo, asiqali kuyiva bahlobo bam. Okokuqala masizobeni uy olingana no x onyuswe ngo 2. Iza kubalula ke le ngokuba kaloku siyiqhelile. Apha kwi x axis sizoba no x oqala ku 0 aya kutsho ku 16 ngoba kaloku amanani wethu ka x aphela ku 16 apha kwesi sibalo sethu. Nalapha ku-y kwakhona masiphinde sibe namanani aqala ku-0 aya kutsho ku-16 ngoba uba siyabona nje apha kumanani wethu siyabona ukuba u-y naye uphela ku-16 apha kwezi graph zethu zombini. Sizozoba ezi graphs zombini kwii-axes ezifanayo kwenzele sizawukwazi ukubona ukuba ziyelelane ngantoni okanye zinxulumene ngantoni ezi graphs zombini. Ukuba uzoba igraph ka-y olingana no-x onyuswe ngo-2, uzoba no-0 no-0, ube nechaphaza kuloo ndawo. U-x, u-1 omele u-x no-1 omele u-y, ube nechaphaza apho. U-2 omele u-x no-4 omele u-y, ube nechaphaza kuloo ndawo. U-3 no-9, u-4 no-16. Masizobeni ke bahlobo bam. Ukuba uyayibona le graph uzoqaphela ukuba yinto esiyiqhelileyo esikhe sayibona kuqala. Qaphela ukuba sizoba kweli cala le-first quadrant kuphela. Ngoba kaloku besendithethile ngokuba yintoni le isinqandayo. Ngoku masizobeni lena ka-y olingana ne-square root sika-x. Masithathe ke kula manani besisiwenzile. Sino 0 omele u-x, no 0 omele u-y. Sino 1 omele u-x, no 1 omele u-y. Sino 4, no 2. Sino 9, no 3. Sino 16 omele u-x, no 4 omele u-y. Singathi siyidibanise ke ngoku igrafu yethu. Qaphela ukuba ezi graphs zombini zibonakala ingathi zivele zaguqulelwa kwii-axes ezithile. Uma uyazijonga ezi graphs ziyafana ngoba lena ka-y olingana no x squared ivuleka pha ku y lena ka x ivuleka apha ku x lena ka y olingana no root x ivuleka pha ku x lento ithetha ukuba ezi graphs zizithunzi umzekelo mandithi lena ka y olingana no x squared inesithunzi esingu y olingana no root x xa usiguqulele kubani kwi line kumgca obizwa ngokuba ku y olingana no x Masizo besisebenzisa le ndlela ndiyibhaqe apha. Nanzo ke ukuba ungena kanjani apha ukuba nawe ufuna ungena, ungabhala nje pha kwi-internet. Yonke le address ilapha ngenhla, le dilesi okanye ngamanye amagama ilapha ngenhla. Uzokwazi ungena apha nawe ukwazi ukuzizobela ezi graphs zethu. Masiqale kuqala ngegraph yethu ethi uy ulingana no x onyuswe ngo 2. Lena igraph sizayinika umbala obomvu ku y1 we 2. Pha kuluhlaza masizobe uy olingana ne square root sika x. Masizobe nike bahlobo bam ezi graphs zethu. Ukuba uyajonga apha kumboniso wam uzobona ukuba apha ngasekunene ndinamaqhosha. La maqhosha ke ndithi ndicofe apha kuwo ukuze ndikwazi ukuzoba ezi graphs zam. Masizobe ke ngoku uy olingana no x squared. Siphinde sizobe uy olingana no root x. Ukuba uyambona u-x squared, uzokumbona ukuba uzotyiwa kweli cala lino-x onodibanisa na kweli cala lino-x onothabatha. Kodwa eyona ndawo sijolise kuyo yile ino-x onodibanisa ngoba kaloku sisebenza ngantoni nge-quadrant yokuqala. Masijonge ukuba zitshintsha njani iimpawu zezi graphs. Umzekelo ukuba ufuna ukuyinyusa okanye uyehlisa okanye ufuna ukuyityebisa okanye uyinciphisa masiqale ngokuyityebisa okanye siyinciphise ukuba uthi uthu umphindaphinde ngo x onyuswe ngo 2 uza kuthi Masenze enye isibini qala ngaphambi kokuba siyizobe. Ukuba uthi u-x onyuswe ngo 2 umphindaphindo ngo 0.5. Masizobeni ke bahlobo bam ezi graphs zethu sizobona ukuba yintoni umahluko phakathi kwazo. Zintoni iimpawu ezintsha esithi sibe nazo. Ukuba uyayijonga lena ka-x squared yilena ibomvu. Ukuba uyiphindaphinda ngo 2, usezawuphinda ufumane umfanekiso ofanayo. Kodwa ukuba uyajonga kulo mfanekiso, uzobona ukuba uy wethu unyuka ngokukhawuleza. Loo nto ithethe ukubana, lena igraph izokubhitya. Kodwa ukuba uyayibona lena iphindaphindwe ngo 0.5, uzokuyibona ukuba iyatyeba. Loo nto ithethe ukuba uy uthatha ixesha ukwenyuka. Into bangela loo nto yinto basiphindaphinde ngenani elincinci kuno 1. Masijonge ukuba ufuna ukuyihambisa uyise ngasekhohlo okanye ngasekunene wenza kanjani. Sisasebenza ngo-x onyuswe ngo 2. Ukuba ufuna ukuyisa le graph yethu ngasekunene, uzoba no-x thabatha 4, iyonke loo nto uyivalele kwizibiyelo uyinyuse ngo 2. Ukuba ufuna ukuyisa ngasekhohlo, uzokuba no-x odityaniswe no-4, iyonke loo nto yanyuswa ngo 2. Iza kuya ngasekhohlo igraph yethu. Qaphela ukuba le nto endiyithethile yenzekile. U-x thabatha 4 omnyuswe ngo 2 uye ngasekunene. U-x udibanise u-4 omnyuswe ngo 2 uye ngasekhohlo. Le nto ingathi ingaqondakali ngoba kaloku sithi xa usiya ngasekhohlo uyadibanisa. Loo nto ke ingathi ibhide. Kodwa indlela elula yokwenza ukuba sithi sicacelwe kukuba sijonge ukuba yenze kanjani iyonke le nto. Masijonge laa ndawo igraph yethu ijika kuyo. Yiloo ndawo uy angu 0 kuyo. Le ndawo ibizwa ngokuba yi-turning point. Ukuba uno x squared, uyayazi ukuba xa u x engu 0 ufumana u y ongu 0. Kodwa u y ongu 0 umfumana xa u x engu 4 kuleya igraph ka x uthabathe u 4. Kwakhona xa uno x plus 4 onyuswe ngu 2 ufumana u y ongu 0 xa u x engu thabatha 4. Yiyo loo nto zitshintsha ngolu hlobo ezi graphs zethu. Ungajonga nangamanye amanani, umzekelo ujonge xa u x engu 1 ukuba kwenzeka ntoni na. Xa u x engu 1 uyabona ukuba ufumana u 1 pha kula graph yethu ka x onyuswe ngu 2. Kodwa kulena ka x thabatha 4 kufuneka sibe no 5 ukuze sifumane u 1. Loo nto iza kuthi isinike u y ofanayo. Ndiyathemba ukuba noko inicacele le nto. Ndiyayazi ukuba eyona nto ingathi iphazamise kukuba sisithi xa usiya ngasekunene uyathabatha, xa usiya ngasekhohlo udibanise. Kodwa ukuba uthi uyenze phantsi le nto, noko iyayenza into enengqondo. Masijonge enye into ukuba xa ufuna ukunyusa igraph yakho okanye ufuna uyehlisa, masisebenze ngo-x squared. Kwakhona u-x squared umdibanise no-1 uza kunyuka aye phezulu pha ku-y ngo-1. Ukuba ufuna ukwehlisa, lena ka-x uthabathe 4 onyuswe ngo-2, uthabathe u-5, iza kwehla ngo-5. Loo nto ithethe ukuba laa ndawo ijika kuyo igraph yakho izawungqamana no-y ongu-5. Ukuba ufuna ukuba ukuba ufuna ukuba uyityebise kancinci le graph yakho eluhlaza, uza kuthi uyiphindaphinde ngenani elingaphantsi kuka-1. Loo nto izawuyenza ukuba ityebe. Zizonke ezi zinto ungathi uzenze naxa unegraf ezinomlinganiso one-square root esiyabe sithetha ngaso ekuqaleni. Masisebenzeni ngo-y olingana ne-square root sika-x. Apha kuluhlaza masenzeni u-y olingana ne-square root sika-x uthabathe u-5. Loo nto ithetha ukuba sihambisela ngasekunene kayi-5. Kwakhona masenze u-y olingana ne-square root sika-x odityaniswe no-4. Le nto ithetha ukuba siyisa ngasekhohlo ngo-4, sakugqiba siyise ezantsi ngothabatha 3. Masizobe ke bahlobo bam. Uyabona i-square root sika-x ukuba sisangqubeka pha ku-0. Esika-x ekuthabathwe u-5 sinqubeka ku-5 ngoba kaloku uyise ngasekunene kayi-5. Masenze leyana ka-y olingana no-x odityaniswe no-4 abangaphantsi kwephawu lethu kwathatyathwa u-4. Uyayazi ukuba u-x plus 4 usiwe ngasekhohlo kangaphi kayithabatha 4. Loo nto ithethe ukuba elachaphaza lethu liqhelo bapha ku-0 lizawuba pha kuthabatha 4. Emveni koko sayehlisa ngo-3. Le nto ithethe ukuba pha ku-y wethu izokungqamana nothabatha 3. Ukuba sifuna le graph yethu ivuleke kancinci, loo nto ithethe ukuba sifuna ukuyibhityisa, siza kuthi siphindaphinde igraph yethu ngenani elincinci kuno-1. Masiphinde kwakhona sisebenzise u-0.5. Masiphinde sitshintshe nalena eluhlaza. Ukuba sifuna ukuyivula kakhulu, siza kuthi siyiphindaphinde ngenani elingaphezulu kuka-1, sikhethe u-3 ke apha kweli tyeli. Ukuba uyajonga, uyabona ukuba lena yesithathu ivuleka bhityileyo. Leyana iluhlaza yona ivuleka kakhulu yaye inyuka kakhulu. Ukuba sifuna ukuyinyusa lena eluhlaza ngo-4, masidibaniseni u-4 pha. Ukuba uyabona iyanyuka, iqale pha ku-4 ukungqamana no-y. Qaphela ukuba sisebenza nge-square root esinodibanisa, ngoba ukuba besinokuthi sisebenze nge-square root esinodibanisa okanye uthabatha, mandithi zombini ezimpawu, igraph yethu ibingazokwenzeka ngoba kaloku besizoba no-y ophindaphindeneyo. Ezi zinto ungathi uzenze nokuba usebenzisa eyiphi na igraph. Ibalulekile ke le nto ndithenda ifundisa apha bahlobo bam kuba sisaza kuphinda sifunde ezinye izinto ezinxulumeneyo nale nto. Enkosi, ndiyathemba ukuba sicacile.